Yes, Connor, I'm about to jump off a cliff.
This is the things in life you don't do. I know very much from you.
Yeah. There's a big cliff just there with Connor at the with Dulsie Bridge, the people there. Go for Connor. Fun times. As on!
Yeah, you have to. Words, Ted.
Fuck.
Inspirational.
Many words.
Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jump. Yeah, he's crying like a little.
Do you want me to do a countdown for you? That worked, actually worked for me.
Yeah, go for it.
Okay. Like, what I did was, this might help a bit, I sort of stared across the valley, not down, and then I just sort of like let it flow and jumped. Okay, so. Cool, so. Well, anyway. Okay. 10, 9, 8, 7. Yes! Connor! Woo! Da 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 da